Michongo singekuwa upendo wake leo, leo ningebaki historia kwao, leo ningebaki kumbukumbu kwao. Duni, niteteseka sina lolote mjini, nikate sikioni nikabaki jesili, nikamwacha Maulana wangu mkombozi, nikamwacha Maulana wangu mkombozi. Oh,